muri demokarasi abasirikare nibo bateza kubaha amategeko bahawe n'abasivili. Uyu munsi rero umuntu aravye aho tugeze muri kino kiringo inyuma y'imyaka 21 irangiye Perezida Ndandaye agandaguwe uravye ko byifashe usanga niko turafise umukuru w'igihugu yahoze arongoye urugamba yavuye mu by'urugamba afise ipete rya komanda uwo ni watwara igihugu wewe aritwa ko yamaze kwinjizwa mu buzima bw'igisivili ariko ikintu kita kidutangaza nuko ibona ko ari umukuru w'igihugu ajyoherwa cyane no gukikuzwa n'abasirikare akaruru gatoyi ugiye ukaraba nko mu biro by'umukuru w'igihugu ntanzira nimwe ushobora gucamo ngo umushikire udaciye ku basirikare abo bita ba chef de cabinet abamwegereye cyane n'aba chef de cabinet bose aba general baba general kuburyo n'uwitwa ko ari mu chef de cabinet arabi ibyo by'abasivili nawe nyine yashimye kugira umu chef de cabinet wo mu general ico ni kimenyetso cy'ambere kw'ivyumviro vya mbere umukuru w'igihugu aronka imisi yose mu gatondo ari ibyumviro ahabwa n'abasirikare niwe amubwira ingena akwiye gutwara igihugu bisigura kudashobora kumushikira udaciye kuraba bisigura kandi ko mu nyifato y'ingene ingingo zifatwa mu gihugu haca haza iyo ngendo ya gisirikare abasirikare ntibakorewe gutegeka abasivili ikindi mbere kina babaje nuko bumvirije nk'amajambo agenda aravugwa nuko abantu bikeka ko hoba hariho akagwi gatoyi cyane k'abasirikare ubu bari bo bonyine bafata ingingo zose zihambaye z'igihugu hanyuma agaheza bakabihereza abasivili bari mu nzego zitandukanye bagashyira mu ngiro ingingo zategetswe n'abasirikare batababoneka mu mwanya bagenda gufata izo ngingo ku kijyanye n'ingene abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatwa muri demokarasi Perezida Ndandaye yabifata gute ubwa mbere we nyene yaragize urugendo rutaruto yabayeho yinyegeje ariko ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwari buhari muri cyo gihe ibyo byabaye kubera ko atarafise uburenganzira bwo gushinga umugambwe nyera afite uburenganzira bwo gukoresha ubundi mwidege byo bose ubukenewe muri demokarasi ugiye kuraba ibiriho uno munsi ibintu byarunyutse gose ugiye kuraba nko matora twimirije ukaraba abatavuga rumwe n'ubutegetsi ingene bariko barafatwa ukaraba ibintu bigirirwa umuntu yitwa agatongwasa ukaraba ibintu bigirirwa umuntu yitwa Karoli Nditiye ukaraba ibintu bigirirwa umuntu yitwa Alexis Nduhije ukaraba nk'ibintu bigirirwa umuntu yitwa Isenera Jabu cyangwa Chevino Mugwengezo usanga ibyo Ndandaye wewe yashobora gukora mu cyana na gatatu bo badashobora kubikora imigambwe yabo ntishobora kwemegwa imigambwe yabo ntishobora kugira manama imigambwe yabo ntirekwe gutembera mu gihugu bavuga yuko ni kwitoza kwa bazobishobora mu minsi 15 gusa imbere yuko amatora aba ibyo Ndandaye ntavyo yagiriwe ibyo biriko biba ubu hakiri imyaka 21 Ndandaye acyesha maraso yiwe kugira ngo kino gihugu kibemo demokarasi n'umwidegembyo ku barundi bose nico gituma tugira tuti abatoje gushira urugori rw'amashugwe ejo kuntatenwa Ndandaye baze abanze bafata kanya gato y'ibiyumvire ibyo Ndandaye yavuga n'ibyo bari kubaragira ibyo bari byo byo ari kubaragirira abarundi muri kanuka wahanyuma bavuge nabamwishe ngene bahanywe ibyo gushika no munsi ntabiriho umuntu yakibaza gituma byabaye gucyo harakurikiranye imigambwe myinshi ku butegetsi Frode bu yarahakiye ntacyo yakoze iprona yarahakiye ntacyo yakoze Sendere FTD irahakiye ntakiri kwirakora kuri ico kibazo haraho umuntu bishika kibaza ati kumbure nukubera iyo migambwe yose yahavuye yinjira mu bindi byaha bikomeye cyane bahagira bati hamwe twebwe twovyura ikato Ndandaye natwe bohavavyura ibibazo by'amakosa natwe twakoze bakaca bajya rero mu masezerano atanditse agira ati undeke naje ndakureke umuntu atwari no munsi aje agira ati nk'akarorero hamwe noje gukomera ku Ndandaye nanje bazonkomerera ku byamana irumva niraje gukomera ku Ndandaye nanje bazonkarira ku bijyanye n'ama execution extrajudiciaire wagendeye ku bandi bose abandi bose abaporona cyangwa afrodebu hamwe hose barafise abawo bafise amakosa akomeye bakoze bashobora kugira bati reka twihode ibyo Ndandaye kugira ngo ntatuvyurire amadosiye yandi bica bisigura ko societe civile n'abanyagihugu bategerezwa bo nyene guhaguruka bagasaba yuko ukuri kumenyekana ku iyicwa rya Ndandaye no ku bindi byaha byose bikomeye byakorewe abarundi